Aliqela amatyotyombe atshatyalaliswe ngumlilo kwindawo yasenomzamo Strand ngaseKapa kutyalwe abacimimlilo abangama-40 iinjini zokucima umlilo ezintandathu kunye namatanki amanzi amathathu.
Abacimimlilo bazizwe ngalo mlilo ngalemva kwemini baze baswantsuliswa ngulo mlilo isithuba seyure ezingaphezulu kwezintathu. Ngumntu omnye kubikwa ukuba ulimele ngenxa yalo mlilo kwaye kukho mntu kubikwe ukuba utshabile. Uhlolo lwamatyotyombe atshatyalaliswe ngulo mlilo alikaqosheliswa.
The windier conditions and the hot conditions made our initial efforts, there was like a barrier with the efforts to contain this fire, but the fire has been contained at present.
Abantu bakhala isimanjiyane.
Neento zabantwana zesikolo zitshile kwanto kwazihlangu kwantoni, sikhuphe nje iinto zimbalwa, asisikhuphanga zonke iimpahla.
Sitshelwe apha le ntuka impahla, umlilo asikwazanga nokhupha izinto, asinandawo zolala, sanamhlawumbi basizawulala phi.
Sitshelwe izindlu zethu, asiyazi noba sizawulala phi. Sitshelwe asinanto yokutya, asinanto yokuthini, asiyazi uba sizokwenza njani ngoku.
Kucetywa ukuba abantu baqhwarhiswe okwethutyana.